Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Ubuntu, umphako ongaboli. Iqiniso liwumzali. Awu kunje namhlanje Africa Day kwaze kwaqonda nabo. Namhlanje ngi Miss Nyawose. Awuzethule ukhulume nabantu besigodi. Sesithi ke iAfrica iyonke isigodi. Why sibiza ngesigodi? Sithi usizi lokwamakhelwane luzwe. Injabulo yakwamakhelwane izwe bese nawe uyalekelela. Awuzethule la esigodini.
Sanibonani bantu besigodi, sanibonani babukeli. Mina nguNozibusiso Nyawose. Umsebenzi wami engiwenzayo ngi-clinical psychologist, noma abantu abaningi bathi udokotela wengqondo, noma umluleki wengqondo nokwezomqondo. Umsebenzi engiwenzayo ngisebenzisana nabantu abahlukile, abaney'nkinga ezahlukene ey'gcina ilidele ukuthi babe nengcindezi noma nokhwantalala nezifo ey'ningi ngaphansi kwama-mental illness nama-mental health. Umsebenzi wami nje ngihlala nabo phansi sidikide ukuthi singabasiza kanjani baphume kule nkinga ababhekene nazo.
Hawu, ayihlabe esikhonkosini ukuthi baphume ey'nkingeni abanazo. Nakho la ngikhona. Mina-ke ngizokunika nantu udaba ozolibuka kahle ukuthi njengoba umncane kanje, angifuni ukubuza iminyaka yakho ngoba ngiyakubona ukuthi yingane le. Njengoba ngingubaba nje ngingaka sengina 52, ungangisiza kanjani? Buka ke ungakayi kulokho kwakho uclean the clean.
Yes.
Clean
clinical.
Okay, njengoba ngiyiclean nje kusho ukuthi ngihambisana nento yakho. Right, mina dadewethu omncane ngizalwa le matube egunjanini. Kusematuba kufana note mazalwa le matube egunjanini. Thina sikhule singabafana before sesikoleni, siqale selusa. Sathi futhi usesikoleni, ubuye esikoleni, uye enkomeni. Right, nansi into esiyiphathayo. Phatha induku, phatha umsimbithi, phatha iqheba, noma yini oyiphethe, nansi induku esiyiphathayo. Uma uphethe induku lapha ey'nkomeni masilusile, into ezokwenza khona insizwe esuke indala kunathi, umfana osuke emdala. Mhlawumbe sizoqhathwa lapha, ya? Ngesikhathi siqhathwa, ukuqhathwa kwako, naniqhathwa ngento encane kabi, into ebhedayo nje, kuzothathwa inhlabathi phansi, ayibambe kanje. Bese kuthiwa-ke, wena ungamhlula lo, noma ungamhlula lo. Ongamhluli omunye ozizwa ukuthi unamandla uzoshala inhlabathi kuthele emehlweni, siyasuka-ke impi. Right. Or else kuzothiwa, wena uyamsaba lo, uthi cha, kuthiwa umnqonqozele. Sothi umnqonqozele ekhanda uthi, nqonqo umfana odlele okuhambeni lwembongo lo mna ndlelo lwenkomazi yakithi ubhanekise uma kubhanekise. Hayi-ke ma uzizwa ukuthi wena uyeza ukuthi hayi bungangqonqoza omunye umfana esiyasuka-ke this fight. Right, i-fight-ke iwu-2 ngabe silwa ngesibhakela or mhlawumbe nizonikezwa induku kodwa nanganikwa induku eyiqine kanje lezi uyithola usuyinsizwa mhlawumbe seniye emgangeleni noma niye emshadweni kodwa kwakuzoba ilezi induku eziyinswazi kodwa nazo eziwenza umonakalo kumuntu. Right, nakho-ke sengishayene nomfana mhlawumbe kwaba nengozi ekhanda. Le ngozi le mayekhona mhlawumbe uzongigeza noma engangigezi kodwa angizukwazi ukuya ekhaya ngifike ngibikele umama noma ngifike ngibikele ubaba noma ngifikele noma ngifike ngibikele ubhuti wami ngoba into ezokwenzeka uma ngisuka nje la ngiye ekhaya ngifike ngibike ukuthi he ngishaye omunye umfana la lo sekhaya ngabe ubhuti wami noma umama uzongishaya straight kwasayena again uhlulwa abanye abafana. Kushuthi ukushaya ukuphindisela khona ukuthi hawu nakumhlola uhlula abanye abafana kwakushaye wabaleka angiphathi ukubaleka akakuvumelekile-ke nje. Right, ithini-ke le nto noma ngabe unengozi futhi uma unengozi uma kushaya kuyingozi akufanele ube nengozi ngala ngemuva uma umfana hhayi uma uyinsizwa nje ayikho ingozi ngapha uma unengozi ngapha uhlekelwa khona lokho ukuthi wawubaleka iy'ngozi yensizwa zonke zila ngaphambi kusho ukuthi wawushana ney'nsizwa nibhekene. Ithini-ke into le nto ukhula nayo ukuthi awukwazi ukuthi uma ushayiwe bese uyobika ekhaya. Right, uma sengiyingaka-ke sengiyayibuyisa-ke manje ngiyibuyisa kuwena. Mina ngibe ney'nkinga ey'ningabi ngadivosa kwaba nezinto ey'thize ey'ningane ezingihlukumezayo akaze ngibone udokotela u-clinical psychologist azi ngiye kuyona. Umbuzo wami ukhona abantu abasuggestayo bethi hayi ungaya ngithi hawu ukuyingane ongaka nje ngiza kwena angithi uyabona ukuthi ngisuka phi ikuphi wena ongakwenza ukhuluma nomuntu ke lono oyimina othi mina ngiyinsizwa mina ngeke uzungitshele ikhona la ungangena khona wena la njengodokotela ngoba lento yokungayibeki inkinga vele sisuka la kuthini asizinsizwa thina uyalwazi ukuthi abangeke ngikwazi ukuthi futhi ke kube birthday ukuthi 1 angithi uzwile ukuthi uma uyobika kuma wakho kuzothiwa umnqolo angithi nje uma ujwayele ukuhamba nomama abanye abafana beyinkomeni mhlawumbe umama uzothi hambe niyolima ini uhlezi sethu kuthiwa umnqolo ogombetsheni ochoba into la ikanina lokho kukutshela ukuthi manje kusho ukuthi nohlelula angithi uma uhleli unomama kunento ongazuthi awuphelele kahle kuba umfana uhleli unomama manje mase ngizosuka ngiyobikela umama futhi ukuthi ngishaya umfana hayi lento ayihli kahle number 2 mase ngingaka nje sengubaba mangiphinda ngiza kumuntu wesifazane futhi ongaka ngize enganeni ngizobika enganeni ngingabikile ngisho kokwami ngoba amadoda amaningi kule age yami enokhuphuka uzothola ukuthi umama uzwa in passing ngisho ukuthiwa ubaba ngathi ube nenkinga mhlawumbe sikuthudujulwe noma ubuleyo ukuthiwa ubekesho kancane kodwa asikho isitori ngoba asikwazi thina uzobikela umama unkosikazi wakho uthi manje khona into esengifunayo shuthi uyigwala phela ikuphi ongakwenza wena njengodokotela nje awungikhonvinsa ukuthi ngempela ngingagcina nami ngize ngizocelela iy'nkinga zami kudokotela ikuphi ongakwenza
inkinga-ke baba isuka la ukuthi phambi kokubuze kunina ungu-psychologist ufike usuvele usune-stigma esikhona engqondweni yakho ukuthi why mina kumele ngiye kwi-psychologist kungani ngoba phela i-psychologist kunje i-stigma maybe ngizokulandela nje kancane kafishane ukuthi sisukaphi i-stigma so i-stigma se-psychologist i-psychologist yaziwa njengeprofeshini noma isevisi yabamhlophe so isuka lento kudala ngey'khathi zobandlululo la i-psychology yayisetshenziswa khona ukucindezela abantu abebala abebala bhingi abantu abamnyama amakhaladi namandiya bathi phecelezi abantu abamnyama so i-psychology yayinamatiyori yayinama-models akhona ayethi uma umuntu omnyama unengqondo encane ucabanga kafishane uma umuntu omnyama awunazo iy'nkinga ze-mental illness noma iy'nkinga ze-mental health therefore asikho isidingo sokuthi wena ube nama-resources e-psychology so le nto yaqhubeka because i-psychology kuqali yayisungulwe odokotela bengqondo abamhlophe abambalwa and ekuyisunguleni kwabo babeyisungula for abantu abamhlophe thina basicindezele eceleni bathi thina asingeni thina kwi-psychology ayiyona yethu ngoba thina siyigqila thina sigcina emasimini thina sigcina emakhishini abo la sibaklinela khona sibaphekela khona sigade iy'ngane zabo abantu besilisa basemasimini omama bayahlakula therefore azenzi iy'nqumo ey'qotho azenzi iy'nqumo ey'balulekile ahlale emahhovisini amakhulu njengabo so therefore thina ngeke sikwazi ukuthi siphathwe yes and then qede kwaba khona-ke i-stigma esidevelophayo kubantu abamnyama ukuthi uma ngabe nginenkinga mina as umuntu omnyama angeke ngikwazi ukuyocela usizo angeke ngikwazi ukuyodinga ama-services e-psychology kuphinde futhi kube khona ne-stigma phakathi kwabantu abesilisa nabesimame ukuthi ngoba currently uma sibheka njengamanje abantu besimame bayakwazi ukuthi uma beney'nkinga bakhulume but laba abesilisa bona ingcindezi noma ngabe kuthiwa isekubambe kangakanani i-society nomphakathi noma ney'godi ngoba sikhuluma ngabantu bey'godi abavumeli wena uwumuntu osilisa ukuthi ukhulume ngengcindezi onayo noma ngabe kuthiwa iyiphi inkinga onayo and njengoba ukhuluma nje ngomlando wokuqhathwa angeke uhambe uye kuma uyokhala ukuthi sengilimele because stigma again as umuntu wesilisa kumele uqine kumele ube indoda awukwazi ukukomplain awukwazi ukukhala kumele ufele ngaphakathi nale inhlungu nazo so that's where is stigma comes from kanti into esingayazi is that iyasibulala loyo nto sabantu abamnyama especially abantu besilisa ngoba nje kafishane mangabe sibheka nama stats abantu besilisa ibona abashona more ngokuyikhunga
besifazane
but uthola ukuthi kodwa ke statistically abantu abesimama ibona ba reporta more ukuthi banengcindezi but abantu besilisa aba report kunalo bayekhunga so it's a big inkinga nje enkulu esakhona emphakathini even though ikhathi seyishintsha but kusayinkinga enkulu
mhlawumbe kuseyilapho ngcono ngoba kanti nathi asiqhamuke ne-stigma sine-stigma vele nangale naso nathi sinaso somnsizo enye into omunye umuntu ofana nami ke ngiyathanda ukuthi mangikhuluma ngiyibombe eduze ngoba ezinye izinto ukhuluma nomuntu osedlulile ezintweni eziningi kunalento le utho ukuthi ngabe ngiyafuna ukureporta kuthiwa sikhulume isho njalo inkulumo kodwa khona lento yokuprotector ikhaya mina shatile nawe sengine inkinga angikwazi ngisho ukubikela umfowethu ngoba mina ngibheka ipost ngibheka uafter ukuthi okay sinenkinga manje kodwa yini ukuthi angikwazi ukubona mhlambe iyenyuka yini ukuthi isazodlula angikwazi noma ngabe futhi sizodlula noma ingadlula angikwazi ukuthi umngami ngamneka sisibiza kanjalo thina edlangalaleni ukuthi ah ndathi umngami ngimneke edlangalaleni ziwuthu izinto ngivikela isithunzi sakhe noma inkulumo ebezi around ekhaya ngithi khona ukuthi ngendlela bengikuphethe ngayo mhlawumbe ngikuphethe kahle kakhulu mhlawumbe ibikhona ama comments in passing asho ukuthi yelo hele umfazi ngathi iqanda uyayizwa lona manje mase kunenkinga ke manje angisakwazi phela ukubuyela kuza very same family ngiyothi sekunenkinga ngoba kuzothi ashile sasho sathi lo uzosala endleleni lo or else purely ngiprotect ikhaya thina sikhule la othoko ukuthi indaba zasekhaya kuthiwa iphume isinaro encane ithi uma wami mina ngaze sengifunda u9 form 4 ukuthi ubaba wethu uganiwe kunomama ahlala ahlana na eThekwini behlala eClarotte baba enonkosikazi manje mangifika eThekwini ngibona mina isithombe somshado hayi mangifika ekhaya ngoba ngakade ngithunyiwe kubaba ngithunywe uma ngifike ngijahile inhliziyo ngifuna ukutshela uma ukuthi hawu kanti ubaba uganiwe wathi uma ngithi ma ubaba kanti khona umuntu adlala na uganiwe wathi hawu into endala leyo mhlawumbe wawufunda standard 1 ngathi mina hawu wema wangasitsheli ngani wathi ngangenzeka ukuthi ngaphazamiseki amagama kamayo washo kumina number 2 ubaba washona abantu abazi endaweni mayishona ubaba ungcwatshwa kwababa kwabani inkinga eyiningi mayishona kwase kuyavela indaba eyiningi zivela ngesikhathi somngcwabo makuvela sekuyavela la kuyakhulunywa lapha omama behlela ukuthi hawu kanti umswele beganiwe eThekwini hawu umama ngeke sibeyambuza omakhelwane ukuthi hawu mangeke nenhliziyo elikhuni uyafihla wawungasho ngani ukuthi indoda yakhe iganiwe wathi manje waphendula wathi manake ngangizokutshela bese wenzani bese ya divorce ngalebo ezohlala la so uma bemprotector ubaba emprotect ubaba ebhedu ubaba ebhedu ngoba ngisho ukusondla angikhumbuli kahle angazi noma isondla ni baba ngoba sikhule nje sidonsa kanzima ubaba ube khona engekho ube ngeke khona but ngizama ukuthi nazi into ezothuthi either ngiprotector isithunzi somkami ongiprotector mina ongiprotector the marriage itself ukuthi no I can't ngeke ngize ngimneke eyami sengivala lenkulumo mina ngadivorce right kwanezinto eziningi phakathi kodwa angikwazi ukukhuluma edlangalaleni ukuthi umkami wayenza ukuthi nokuthi 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 but into engizokutshelana uzothi nje umshado wami wonakala kodwa ngiyacabanga ukuthi u90% imina ngafika nezinto umhlambe neweza no10% sengiyiqedile ngivala lapho so uyayibona yini le yokhuluma ba kuthi asikhulume kodwa bese bengasho futhi khuluma kuphi khuluma kanjani khuluma nobani ngoba angikwazi ngempela ukuthi ufuna ukuthi mangakuthiwa ngiyakhuluma nginabantu abathize mina thinking yami mhlawumbe abantu abawu3 ongathiwa ngizokhuluma nabo ngikhulume lolo daba Hayi ukuthi ngafikakala ngedlangala sekuyaziwa ukuthi usibanibani nokuthi egcekeni kuya no angikwazi kwenza into enjalo okugcina ngisho isifo yabona ukuthiwa noshukela thina akuyona into engakhulunywa edlangalaleni ufuna kwazi abantu abathize kuba izinto zonke yes ungathini ke kweyakhe inkulumo kulabo abantu abacishe befane nami abazothi ngiprotekta umkami ngiprotekta myself ngiprotekta nje indawo yonke ukuthi no ngeke ngize ngikwazi khona into engeke ngize ngikwazi ukukhuluma ngoba ihamba ihambe le kuthiwa khuluma maxatshene kuswe ngaxatshene ngezinto ezivumelekile ukuthi zingakhulunywa kuphela nje wonke umuntu azise kunezinye izinto mhlawumbe kuzoze kufika endlini mhlawumbe kuyongena emphedeni yonke lento ukuthi ibisuka lapha uzokwazini ukukhuluma indaba zakho zombhede uyikhuluma ukuthi hayi konakelelana lana laba esibeka phezulu kwetafula amadoda sicabanga thina that much kunokuthi singavele sikhulume kuyokuzwe nje ukuthi abantu besifazana abanye bazoshuta hayi akwekwenzeka ukuthi nokuthi ayikhiphe zombe sesithithina awukwazi ukuthatha amahlazo asekhaya indaba zasekhaya indaba zakwakho sikhule ngaphansi kwalelo siko wenza njani kuleso siko
yabona leyo ingozi kakhulu ngoba yabona nje maybe asiqale nomama umama ozala wena ukuthi ingcindezi engaka ayigcine ngaphakathi isikhathi eside kangani ihlukumezeka nami ngoba phela iyamhlukumeza to a point where wayigcina ngaphakathi ngoba i-stigma esikhona kuthina emphakathini asimvumeli ukuthi ahambe ayokhuluma ngayo ngoba umbuzo wakhe wathe bese kuzoba njani
masibuthi
uyahamba eseyedwa akhale ngoba uhlukumezekile ngendlela ahlukumezeka ngayo nengcindezi ngendlela anengcindezi ngayo and then wakhetha ukuthi uzoyigcina le nto angayitsheni nini ngoba ufuna ukumprotector nini sometimes imndeni ihamba ama-extent amabanga amade ukuze ivikele ifamily nesidima sefamily not realizing ukuthi kulimala kanjani for example la kuthiwa khona ingane inyukubeziwe emndenini qade kuthiwa le nto ayingaphuma
amanyala asekhaya izibi zasekhaya
izibi zasekhaya soyiphusha nje ngaphansi kwakhaphethi siyimbambathi siyimbozi le nto lena yokungakhulumi inikeza i-perpetrator enye i-opportunity ukuthi iphinde yenze
the
same thing ngoba vele iyazi ukuthi le nto izogcina la ngaphakathi umphakathi angeke uze wazi ngayo kanti ngesinye isikhathi kubalulekile ukuthi asisho ukuthi hambe ufafaze iy'ndaba zakho yonke indawo but kubalulekile ukuthi uthole iy'nkundla la ungathola khona umuntu o-professional ozokhuluma naye ngoba niyakwazi ukuhlala phansi niyindlale
indaba yini narcissist?
Narcissist umuntu unarcissist umuntu oyidolizayo ayiphakamise yena but in the process kuyiphakamiseni kwakhe adevaluation agcindezele omunye umuntu uyathanda umuntu self-centered selfish ucabangela yena nezidingo zakhe akamcabangeli omunye umuntu umuntu narcissistic lokho even nezinqumo azenzayo zingayi ziphaselene naye umuntu onjalo narcissistic yakuthinta le ndaba
cha ukuthi ngiyayithanda uma ke umuntu o-professional njengoba ngize u-professional mangathiwa nje sikhulume bese ethi inkulumo ngichaza udaba lwami bese uthi ay that partner uyi narcissist be kusho it's a professional bese uthi i professional usahlaleleni lapho ithini into mina bengizozama ukulungisa yabo ngizela ngifuna ukulungisa kodwa ke shothi i professional yabona ukuthi i narcissist le usahlaleleni lapho kanti wena uyabona ukuthi kusengahlaleke how is it happen
u professional way wrong ngoba u professional akusiyona akusile igunya lakhe noma akusiko kwakhe ukuthi athiphuma noma athihlale
yes
u professional into ekumele ayenze kumele angidlalele phansi inkinga zakho and then ngibheka ama consequences okuhlala ukuthi yini oyizuzayo uma uhlala enhle yini oyizuzayo uma uhamba and then kubuwe nini uqhathanise wena and then kube uwena oyikhethelayo ukuthi hayi mina ngiqhubeka ne-narcissist yami kube uwena oyikhethelayo ukuthi hayi ngiyahamba ngiyaphuma so thina umsebenzi wethu akuthini akubona ukuthi sikutshele ukuhlala noma hamba ukuthi sidlale isukaphi le ndaba Ngazikhona lesinga
khona. Cha, angithi ke usuyayibona ke lento ukuthi okay. Usuyabona ukuthi abantu besilisa why ngoba isinqumo mina ngiyakwazi ukuhlala emanzini. Ngiyakwazi ukuhlalela emanzini nje ukuthiwa kunzima ngihlalele futhi mase ngizwa ukuthi lamanzi siyashisa ngizowezwa ukuthi asiyashisa. Angithi into izokonakala lana ukuthi usochazile kwona sister ke bese iyafika ke manje ngoba angazi nje ubuyi professional mawungichazela ungilekelele ungilekelela ngidlala ukuthi lenkulumo ihambe iye kupartner noma ubungichazela nje ukuthi akube into yami nami ngizofana naye mawungisiza kanje ungisizelana ngisize ukuthi upartner naye oyosizakala o uthi nje inkulumo ngiyawazisa ngazi ukuthi siyayihlepa
no so uprofessional uyakha and aphinde futhi akwenze ube neinsight ube neawareness kwambuleke kuwena ukuthi okay kanti kwenzakala kanje ngoba ungahlala but ungaboni ungaunderstand ukuthi kwenzakalani and then mase sikhulumile sandlala then usuyabona so okay kahle kukanje and therefore mina ngimele ngiyenze kanje ngimele ngimlando baba umama ngimzame naye ukuthi ngimsize ukuthi abe naye insights naye bese kuba kuyena ukuthi uyafisa yena ukushintsha mina sisist for example uyafisa uyasibona yena isidingo sokushintsha noma uyayithanda indlela yiyona and then sekuzoba kumina ke as umuntu ukuthi okay ay akavumi ukushintsha akavumi ukuguquka akavumi ukubona lento mina sengiyibona and angeke ngikwazi ukumphoqa noma ngimforce therefore senze ngesinqumo sami ukuthi ngizohlala naye inkinga ngaphambi kwami ngibheke kanje noma ngizohamba
ithini mawusubonile ukuthi ay ingazi ukuthi upartner uyinarcissist wena njengeprofessional uthini uyamcela ukuthi amlethe mayengeza othi nje kulungile ukukhuluma nami kuphela uyakwazi ukufaka invitation njengeprofessional ukuthi hayi ngazi ukuthi ngifuna nababili ake nize la
kuhle ukuyifaka invitation ngoba sisuke sifuna ukuqala sakhe before into iphele iphele nya sasithatha wonke amathuba nama avenues esingawathatha ukuzinto ikhandeke and ukumthatha upartner wakhe umlethe la nihlale phansi kanje ngibe nani kuyinto enhle ngoba siyazama ungathola ukuthi upartner uzoshintsha after eselethiwe la wahlala wabona ukuthi okay kanti hlahle hle ngimini nginenkingi Baro sona ukuthi upartner futhi uzofika abe nekhandi
liqinile
angezwa umshini.
Yes.
Maybe nayo ngenxa yale environment aphuma kuyona ekuyiyona emkhande
kwabangalendlela. Yes. Ngendlela.
Ehhe. So kuba kuhle ukuthi umlethe upartner uminvite ngoba phela
ngicela azinqabele yena. Uma kungenzeka ungibizeke ungifakele invite. Kodwa ufike ungangeni entweni ayisangeni entweni ezofika iyothinta labona sisithi. Ifike nje ngibingelele ungibuza impilo njani in my background in ichaze background ngiqede then emva kwalokho ngikhulule uthi ukuthi ngingangeni ngingazi nokuthi kwenzakalani
la hayi akukho right ayikho kwephenta siyenzile lapho ayikho into siyenzile ngoba awukho not ukuthi ukho engaphezulu awenza ngalutho actually
fike wabuza nje background yami in nje izinto eziphezulu lokho kuzozwakala after some months ukuthi hayi udokotela a professional yabona nokuthi
no iprofessional angeke izisize wena mengabe ngeke izikubuze ishaya isikhonkosini ibuze into ekumele ikubuze yona ikutshela into ekumele ikutshele yona because awusizakali ngalutho kubalekile ukuthi phela sisebenza ngendlela engafani maybe isession yokuqala uzoqala kubuze ngebackground isession yesibili ke sesiyangena odabeni ukuthi okay baba umsweli ngibona lokhu nalokhu nalokhu ukubone wena lokhu uthini wena ngalokhu umubona into enhle into embi ungakushintsha singene nje phakathi ngoba nawe kumele sikwenze ube aware ngoba iyona into esifuna ukuyifundisa abantu bakithi kakhulu awareness of izinkinga abanazo bakubona bangayiboni
okay cha sivaleka nasi sister sambini
kodwa usangaphinda kuye kuyona isayithologist
ayo nasi sister angithi no le nto iyenza ukuthi njoba sizinsizwa angithi nasi sizinsizwa vele sive sisho njalo thina le nto mhlawumbe ebuyiphushe lento yokuthi isi stigma sesibili esovela ukuthi ayi ngeke size siye kanti makuzobe kuvela izinto enjene beze icindezele lokho kwangempela ngoba ngicabanga ukuthi eyimone njalo ngempela kufuna ukuthi wonke umuntu azi lezi zinto mayiphuma uchazeleke okwangempela ngoba leli gama nami ngilibuza nyoba ngalizwa lihamba emoyeni ngathi mina uleli gama lelangilazi legama kodwa ke asiliyeke asambe nana
kodwa ke isengqoqa lapho kule sister kubalekile ukuthi professional make yavula a can of worms
yes
ekutshena izinto ngawe wena obungazazi
yes
kungenzeka ukuthi avule ilonda kuwena ekade ivaliwe zambambatho kubalekile ukuthi akusize
yes
ukuze leso silonda leso sivaleke
ngeshaya umoya kahle
yes siphole singaze sibhibhe siphole and then si uhile nawe from music angamana vule nje ibandisha shiye kanjalo
okay ngifisa sivalele le kanasi sister esi asivale kanje mhlawumbe omunye umuntu uzoyibuza ukuthi hawu le ndawo vele wafiqhamuka negama nje igama lesingisi bayazi ukuthi ngiyathanda ukwalalela yangihlula vele amagama esingisi cha into ibinje idoda ithi ufika kumina umuntu wesilisa we sengicishe nami ngiba udokotela uthi ube ne problem nomuntu wakhe shothi yena uyini u perpetrator umuntu wesilisa uthi umkakhe ubese sibedlela isikhathe sithi mase sibedlela isikhathe sithi kodwa yena engazi ukuthi why sesibedlela ubazi okunye hayi lokho atshelwe khona kusho ukuthi zuthu izinto watshelwa lokho abangamtshela lokho alright uthi ke lo muntu wesilisa nansi ke into esiyenzeka sekuhamba kuhamba egcine esebizwe udokotela ke anivatha udokotela lo osebenza umuntu wakhe ngesikhathi emsebenza ke bese udokotela akazambuze izinto ezingagcina zikhombe ukuthi uyinarcissist le afsebizwa ngayo ngoba kuthi wambuza i-background i-background ukuthi ekhaya kuphi wenzani ini wachaza ukuthi ekhaya kube kusendana ethile ukhule kanje 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 wenzani emsebenzini wenza umsebenzi othi 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 uyawuthanda umsebenzi awenza kwaba kuphela so uthi ayikho into engathi mhlambe uthe sebizwe udokotela kwavela ukuthi mayimtshela mhlambe wamisa ikhanda mhlambe wakhumisa umjalo bakhe kodwa leli gama seliswa nje kudala kuthiwa hayi okunye kwavela kudokotela isikhathi kade enza i-personal observation a personal observation wa draw a line othi uluwena uyinarcissist
I think number 1 udokotela akwazi ukudiagnose umuntu ngoba phela igama isinarcissist igama elikhulu akwazi ukuthi umuntu uyinarcissist ungazange uyenze clinical assessment yakhe wahlala naye wamcwaninga wabona ukuthi ngampela 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 nomuntu uyayimitha zonke izimpawu zale gama lelikhulu kangaka so kwakuwrong ukuthi athi uyinarcissist based on izinto ayizwile from upartner wakhe without i-clinical assessment yakhe umuntu and number 2 kwakuwrong ukuthi uma-ke sehleli naye umuntu angamtsheli phela ngithi njengoba bengisho ukuthi into ebalekile ukuthi sifuna ukulethela iawareness ukuthi ubone na ukuthi naye iproblem and therefore iproblem ungayi-attacka kanjena kanjena kanje yena azangakwenze lokho so wenza umonakalo kahle hle into engayisho and kumele kube khona ukulungisa ukuthi okay mister inkinga zakho zithi mina as udokotela ngiku-assessile kahle professionally ngabona ukuthi nake ngikubonayo and therefore ngicela ukuthi si-approache kanjena kanje ngizokunika ama-option ngikhethele mina so I think inkinga engavalekanga nje ngendlela
ngayo I think zoba Africa my continent Africa my home nami ngizocela sengiyo clinical doctor I'm getting there No siyabonga kakhulu mhlambe ke dadwethu awuphinde uqinise idolo nokunxenxa insizwa lezi njengami lezi zithe indaba psychologist no ayena mina ngiyakwazi ukuyiphathela inkinga zami kanti umuntu uzogcina ayihengile nami ngizobuya ke njengoba usuchazile bese ngiyayinxenxa futhi uthi insizwa cha aziye ziyobona udokotela ungathini elakho kuleyo ukuthi cha obaba kakhulu uzana
Ningathi nje kobaba sibhekene sihlaselwe isimo esibi eSouth Africa noma nje emhlabeni jikelele la sine inkinga eyiningi affect abantu besilisa unemployment ama financial problems i disorganization emndenini kuningi kuningi akupheli ngibala kupheli Into ebalulekile is that uma ngabe ubona ukuthi unenkinga uthole iy'nkundla ezahlukile zokuthola usizo. For example, uma ngabe ungenayo i-medical aid, iy'bhedlela zethu manje la e-South Africa seyinama-department lezi ezi-public. Seyino-psychiatric institution la uhambe uyongena khona uyothola i-psychologist mahhala ne-psychiatrist mahhala, uyifake nje esibhedlela and then ubonwe uthole usizo odinga ukuthola. Ngesinye isikhathi iy'nkinga zisuke sezibhilide ngale ndlela emangalisayo, sekudinga ukuthi kube khona namaphilisi owathathayo, maybe ama-antidepressant azama ukuthi adambise ingcindezi noma i-depression. So kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi uyicabangele wena nempilo yakho, ukuthi uyafisa impilo yakho iqhubeke, uyafisa ukuyibona kukhanya kwande empilweni. Therefore musukuhlala nenkinga sukuma uhambe uyothola usizo.
Yes,
iy'bhedlela zikhona, ama-psychologist akhona, ama-psychiatrist akhona. If ubona ukuthi support awuyitholi mndenini, phuma uye ngaphandle usibhedlela. But ama-families ngiyanxusa ukuthi iy'ngane uma ngabe zithi yine-depression noma inengcindezi, omama bangathethi bathi hawu ngoba ifriji igcwele ukudla nje, yini ekwenza ube ne-depression? Ngoba ngiyakuthengela nje iy'mpahla, yini? Ngicela ukuthi uma umuntu ekhala nge-depression, siyithathe very serious leyo nto, simnikeze iy'ndlela ney'nkundla angathola ngayo usizo, ukuze sikwazi ukuthi sidambise izinga le-suicide. Kuthiwe South Africa, for every 100,000 people, 12.6 of men, 12.6% of amadoda ayayikhunga. Kuthiwa 5.4% of abantu besimame ayayikhunga. Yes, even though izinga labantu besimame lilincane, but lisakhona lo 5.4%.
Abantu abaningi kakhulu labo.
12.6 abantu besilisa, it's too much. So ngicela ukuthi sabantu besilisa sisukume, nabantu besisa nisukume, nithole usizo, ningasabi.
Hey. Yes, yasazi. Hey. Hey, ngeke sakhula kaba kithi. Cha, bakithi nje kuba sekhuluma idokotela bakithi asambeni weinsizwa. Azithola usizo. Kodwa ke sibheke nalasi sikhuluma khona okwangempela, ngoba phela thina ngempela ngempela mawakhumuza, ukwakhumuza ukukhona ukwakha udonga, akukhona ukuzala iy'ngane, ukuthi nesithunzi sala ekhaya sihleli sikhona, ngoba kwakhona izwe vele kugcwele amanzi. Uthi uyakhuluma nomuntu, uthi uyafika udaba lwakho selisethaveni, uthi uyafika udaba lwakho lusemgwaqweni, wena how do you feel? Seniqedile-ke udaba lweni, seni-right, kodwa utho ukuthi luzobe lukulandela, ngoba wathi uthi uyakhuluma khuluma mhlawumbe abantu abarong, kodwa ubungazi. Uzokuthiwa hawu ungababo, okay, yabo nje ufike nilungise udaba, ade utshele abantu. Usuyajabula-ke manje, nikahle uhambe uyothengela umkakhe imoto enhle. Akuze ukucelebrate ukuthi umthengele imoto, kodwa hhayi uvala le uyizwe bese iyafika futhi kulomuntu, yabo hawu uthi umthengela noma yini othi uyayenza. Isiyabuya-ke manje ukuthi uyabona lento yokutshela abantu iy'nkinga zakho ngempela ngempela. Ngoba manje mina ngempela ngithengele umkami imoto, ngimthengela umuzi omuntu, kodwa hhayi uvala leya nto le siyasikhala, anisenayo-ke injabulo. Lezinye zezinto ezenza ukuthi amadoda utho ukuthi ngempela abuyele ahlehlele emuva ukuthi no, mina ngiprotektha ikhaya lakwami. And amadoda awefani, khona amadoda anganendaba nje ukuthi kuthiwani ngasikhathi nabanandaba. Khona amadoda a-very sensitive ukuthi angifisi ukuthi khona kungavuleka khona inkundla, khona khona ngomkami kabi, uyabo? Ngeke kuze kwenzeke. Khona amadoda azothi hayi akunani, utho ukuthi umkami siyafika lapha ekhaya, udadewethu bakhuluma ngawe, nawe uphakathi ngemhlungwini, awunankinga, abafoni bakhuluma bayagxeka. Abanye abantu abakwazi ukwenza loo nto ukuthi no, ngeke sengikwazi ukuthi umkami abe se, uyabona? Kodwa-ke kunjalo ba awukho lapho oskena abantu okhuluma kubona, okwakho. Ngiyacela inkabi zami ukuthi ususe ijoka emahlombe akho, ukhulume nomuntu okhuluma naye, ukuthi labantu okhulume nabo bazoyithatha beyifafaza olunye udaba lwangolunye usuku. Kodwa ngibathi sifuna ukwehlisa lo 12.5 banibani okhona, sushonise phansi, ngoba ukhulunywa kabi after usukhulumile akuzukuyithatha impilo yakho, kodwa kuzokwehlisa irate ka-12.5. Awuzukuba lapha esikeleni sabantu abazobona kufanele abubuka iy'hlahla ukuthi zinhle lapha, imvelo inhle, ehambe bamba amagatsha lapha ezo ukuthi yileli liqinile ngayihenga la. Uma ibuka isixubo sikagesi abe ukuthi awuzi lo gesi lo yazi ngayihenga la sifuna ukuthi le nto yikho nathi sithe azizohlala phansi ke sizwe kahle sinikeze ama scenarios amaningi mhlambe omunye umuntu kuzomsiza omunye umuntu lento esikhuluma yezu kwakho umqondo kodwa omunye umuntu ngiyazi uzokwakho umqondo dadwethu ngirun organization ocabangise ngisho ekugcineni and I'm the foundation we organization sinababameli abasizayo sinama accountant asizayo abantu bohlobo lwakho sinabo labo kutho dokotela clinical sinayo lo nohlinza kuthiwa usayitsheni lo dokotela abahlinza abantu kuthiwa yini
amasurgeon
usayitsheni phela bengisemaphoyiseni sama ushuno ka sayitsheni ukhona omunye udokotela okhona ku organization usilekelela kakhulu iyinkinga nje makune kinga ekhona sifike siyokwenza i-background check before sokwenza i-background check sithola udaba bese siyamthinta besethi mhlawumbe ufike ubuze ukuthi nokuthi khona uzothi uya lapho usunesithombe ulanda information ezokwazi ukuthi okay uzothi fike ethi oh thinta udokotela sibanibani oh yes bedlele sithize bazokwazi ukusiza wena how can you help us koshiye elinye ibhenki lithi how can you help us
Hayi, kusiyami.
Yes.
Sina si mina njengonozibusiswa nyawose okokuqala nje angithi umsebenzi wenu ngubonile ku social media.
Yes.
And oh wangithinta ngendlela emangalisayo. And ngicabanga ukuthi isona isizathu sesithola sesila sonke namhlanje. Sina so site consultants sifisa nje ukufarisha ama services ethu. Ngicela ukuthi nis adopte nathi sizona adopta. Ukuthi sisebenzisane nani landinga khona lanimemeza khona sizosabela ngiyazi ukuthi sike sakhuluma ngendaba yokuba busy kakhulu basi ngiyayinikela kunini ukuthi sikhona menfisa senza ukuthi sizobe sikhona niyabona nje ukuthi nami ngiyangakanani amaroma lana e-ofisini lethu singa-accommodate bonke abantu benu abadinga usizo maybe sibe nelanga la
ukuthi
okay ngalelanga olukuthi senza nje umsebenzi ka Mr. Msweli noma we Msweli Foundation and then landfisa siyakhona sikhona abantu ngicela nje ukuthi nabo njengoba sesinikela for ama services ethu nabantu bayinikele ukuthi ngiyothola usizo
yes Africa my continent Africa my home ngeke ngathi ngelinye ilanga ziyamazi umelusi umelusi mayilusile imfuyo kusuke ngasiye yakhe kusuke kungeka baba kusuke ngikamama kusuke ngiyasekhaya so nale organization ngendlela okwenzeka ngayo lezi zinto ezenzeki azenzeki ngoba kukuhlani phakwethu kodwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ukhulume nenhliziyo yakho wakuthinta uthi mawubuka ngoba yilokho esesithandazela ukuthi umuntu mayibuka ivideo angayibuki nje ivideo kodwa kuba khona into ezomxhuma noNkulunkulu bese yabuka ukuthi mina ngibamba ngoba sizama ukuthi sakhe kabusha le KZN sakhe kabusha le South Africa sakhe kabusha le Africa ngoba ukhuluma nje kanje khona omunye udokotela naye osamwe ozothi mayibuka le video ethi hawu uyazi bengabonanga yes ngithight up schedule sami si tight kakhulu kodwa ngingakwazi ukuthi ngi-adopt one organization ngibasize nje once a month noma once a quarter ngikwazi ukubenzela ama cases awu 2 ngoba ngiyazi ukuthi ama nama fees enu asikwazi ukwa afford abiza kakhulu ngalolu hlobo ukubiza kwawo vele kufanele naye esikoleni naniyela khona lokho usizulweni luyabonakala uyabezwa abantu bekhuluma angazi ukuthi ngizothini ngegama lodwa ukubonga uNkulunkulu ngiyangibonge wena ngibonga uNkulunkulu ahambele enhlizweni yakho ngibonge nasekhaya uthe mama sekhona
mama
ngithi kancane ngebackground ngoba okune before kuye uNkulunkulu oqala umzali wakho uyena ofake lembewu kwenzekini lapha ekhaya kwenzakala lapha ekhaya
ekhaya sikhuluswe umama ubaba washiya sibancane kodwa washona besithanda kakhulu sikhuluswe umama umama khona umama uwiness uMaria swelekile nyawose uzalwa uMadlamini ukhona uyasithanda ngicabanga ukuthi inhliziyo yokuphana sithathe kuyena because umuntu wabantu uyaphana kakhulu so ekhaya usithandile wasikhulisa uNkulunkulu wamgcina wamsekela saze sabala sonke sabantwana bakhe sesikhulile sesaphuma emakhaya and ngicabanga ukuthi umsebenzi ukunikela siwuthatha kuyena basisu amandla soke siwanikeze uNkulunkulu so uNkulunkulu umenikezile amandla buyisela back emphakathini ngoba masisebenzisana sonke sizoyenza into esifisa ukuyenza, so achieve into esifisa ukuachieve. So ngingusa nabo bonke abanye ama-psychologists, o-surgeon, obanibani, ngingusa bonke abanye. Isikhathi yesasinaso, kanti isikhathi uyasenza. Uma ufuna ukusenza isikhathi sento oyithandayo noyifisayo uzosenza. So maybe asichallenge-ane ukuthi sikhande isikhathi sikwazi ukuthi iSouth Africa yonakele.
Yonakele kakhulu.
Kakhulu, yonakele kakhulu. I-passion yami enkulu ama-issues of rape. Abantwana abanyukeziwe, nabantu besimame, nabantu besilisa abanyukeziwe. So ngisebenza jikelele wonke ama-avenues. So nje ngicela ukuthi nje sibambisane i-contract engiyisayinayo emoyeni ukuthi no-matter.
Abakhona ukuthi udokotela babona umncane awanike i-background wangena esikoleni wafunda ufunda u-grade ba ayo abakhona bayabuka bathi lo mncane kanje.
Mina ngiwasemandawe eSouth Coast eKhayelikhulu seMthwalume, ngifundile eSouth Coast, ngaqeda isikole ngayofunda e-UKZN, ngenze i-degree, ngenza i-honors, ngenza i-masters, ngisanda kuqeda nje iy'fundo zami ze-PhD manje. So ngicabanga ukuthi nje and then ngaphinde futhi ngenza ama-legal studies e-UCT. Nawazozivumela ukuthi sisebenze nalo msebenzi walaba abala imali emgaqweni. So njengamanje ngisalinde nje ukuthola ijazi lami elibovu. And then
ufunde ngempela?
Yeah. Angiyithengangi.
Akuni honorary?
No.
Hayi,
honorary. Honorary.
Honorary. Siyakuhlonipha si-Andamsel Foundation sinikeza ijazi. Usho lelo uzolinikwa yimini ijazi elibovu. No, angithi angazi ukuthi kwenziwe yini. Isijwayelekile le nto ukuthi abantu base bephumelele mhlawumbe esibabonile kanje bese sivele si-generalize sithi abantu abaphumelele ababanaki abantu. Manje into ekumangalisayo ukubona umuntu osemncane, umuntu wesifazane ophumelele ibe nenhliziyo yabantu. Abantu abanazo inhliziyo zabantu. Yikho ngibuze angisezukwazi ukuthi manje lokhu ubuze umozo sengiyilandile ekhaya ukuthi ukhulisa umuntu onjani. Kusho lento osuka naye ekhaya. Futhi isiyasho ukuthi yabo imfundiso umuntu ayinikezwe ekhaya ihamba ibanga elide. Phakathi esixukwini, phakathi kubantu abangcono nabanye bacabanga ukuthi bangcono, bengcono. Kodwa uyakwazi ukuthi kuvele ukuthi lo ukhuliswe umuntu onjani. Abantu abakhuliswa ugogo, abantu abakhuliswa ngomama kuphela. Bancane bakhuliswe ngobaba kuphela abanalezi inhliziyo. Bancane bakhona bona. Kodwa siyabonga kakhulu dadewethu.
Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Sineke nesikhathi senu nomsebenzi wenu more than anything. Siyabalela bhakede leliya. Umsebenzi. And siyathinta ngama sibuka amavideo. Masinjwe usuzogoba usuthi. Kuyathinteka kuya. Kuyasinta ingabo sila.
Siyabonga kakhulu dadewethu. Manje abantu-ke abangaxakekile njengalabo esibakhulume organization, uma bekufuna bakuthola pha abantu ukuthi nami ngiyafuna lolu hlobo lwe-psychologist ngoba uyabona i-reception yakhe iyasho ukuthi hhayi ngifuna ukusizwa uyena. Bakutholaphi? Utholakala kuphi kanjani?
Njengamanje kule bhilidi esikulona siseDurban Medical Center emva kwase-City Hospital, i-main building lami lelo. So ngise-8th floor 801 labe sitholakala khona nje. Ngisebenza ey'bhedlela zonke ezila eThekwini but nje i-head office yami ila naseGoli futhi sike sasebenza khona but nje we are mainly la eDurban Medical Center.
Kunje eGoli benenzani?
EGoli bengenza utatakho.
Oh yes.
Uhlele lelo DNA ngihambe nono ubhuti uNimrod Nkosi.
Yes.
Senza uDNA sambile nje la eNatali because uNatali ama-client besiwathola lapho.
Yes.
So senza uDNA, ngenze uhlelo olove me. Ziningi iy'nhlelo bengizenza nje eGoli but zonke ziphathelene nomsebenzi.
Yes.
Nokukhanda abantu nokwakha abantu ukuze bafinyelele ekuthenini baphume kungcindezi iy'ngcindezi ey'ningi ababhekene zona. But umsebenzi nje wami umkhulu engiwuthanda kakhulu utatakho.
Utatakho.
Ngoba wenze eyi umehluko omningi.
Yes.
Abantu basakhala uma bengibona ubeya nini utatakho, ubeya nini utatakho. Unfortunately, over man, Nan Tuning is also an Uzo Bowie, but I think as far as I could move your mother.
Wednesday, Metro or Corn.
Yeah, but Ning Amanda Bafusu test the day name, Makaya Bashley. Abafusu Zaz was Baoba, identity.
Putting my like hang and we'll be a corner to it. Hey, so yeah, hey, socialist cut your seat. Ukuthi uvele so ikhuluma leyo ngoba ya ngicabanga ukuthi sobe sikhulumele ukuthi ngempela wenza kanjani ukuthi mhlawumbe waqokiswa ibhantshi mhlawumbe wena uyibhantshi kuba yezinye zezinto ubona abantu becommitment ama society yezinye zezinto ukuthi sengihlala isikhathi esingakuthwala ingane yami kanti engalakusiye yami oh mina bengazothi ngwala kwamsweli kanti angisiye kwamsweli kuyivele lekudala ukuthi hey angisiye ya kuningana sokhuluma ngakho kuningana ngoba khona enye case nje esisazoyenza ngisho leya case kwa minzi ingane iyaminza yahamba namanzi ingane ihamba namanzi yashona sokwalinda iDNA isikhathi eside kulinda iDNA manje iDNA sibuyile ithi positive umama yes nomama so bese kufuna ukuthi kwenziwe nekababa ukuthi ubonakale ukuthi ngempela ubaba wakhaphansi wabaleka makufuna ukuzwenza iDNA so bebezokuthatha amathe angathi khona lokho amathe yebo bafuna ukuthatha amathe mathu baba wavelo wadla phansi manje isithi eninkulumo kungenzeka ukuthi ubaba aware ngalento ye DNA ukuthi kuyenzeka ivuse ama case akho criminal thing uyayibona manje sizomisa ini ungcwatshwa kwengane ngobaba udla phansi
bathu baba ngithi unayo ifamily so ubaba ningathatha phela umama uzama ubaba noma ningathatha umfo wabo noma udade kababa meke ukuthi ngampela bazala
uyakwazi ukuyenza ungaqondile umyeke
la ubaba kahlehle
udinga ilunga lomndeni
ubaba wena kubalula meke ubaba ngoba ishanda
nje same time
uyakwazi ukuthatha ilunga lomndeni but making sure ukuthi bayigaze lodwa ngampela nobaba
yes
ngoba nakhona futhi nalapho
sangafuna uthola ukuthi lona bethi ngizobambela umfowethu thola ukuthi akuyena la ekhaya
thank you
so
much possible
yes. Uyazi wasiza ngayithola isolution ngoba i-case esazoyenza sisanikeziwe nje ngefoni sisahlanganisa izinto zami sekusho ukuthi nalo usayitshenele besikhuluma naye ustuck ubengazi ngempela ukuthi kanti uyakwazi ukuthi within the family ukwazi ukubamba ngoba indoda ivele yakhaphansi phela yathi awungeke mhlawumbe ngase kuvuke ezinye itofu uthola ukuthi ngithi ngilungiswe okunye bese ngicina sengiyongena phakathi
kanti akuthi akuvamisile ukuthi kuba abantu besilisa bakhaphansi because umuntu wesilisa usuke efunazi ukuthi igazi lami leyini noma cha so ish
yeah
ku-tricky kodwa-ke ku-possible
thank you Africa my continent Africa my home Africa the land of our ancestors sifika la nohlelo lethu bese kwenzeka ukuthi sithole i-background kadadewethu nathi simnezi i-background ukuthi usebenza nobani abasuka ababheke phi ngoba kubalekile ukuthi wenze i-background check abantu osebenza nabo kwenzeka ukuthi ungathi usuhamba ibanga sekwizwa Dr. Nyawose uyayibona le bogus organization osebenza nayo then ihamba iqola abantu ba nalebhathi ihamba kama ukuthi mhlawumbe zeqola abantu yabo yezinye izinto esenzeka ukuthi umuntu thola ukuthi cha ngiyenze le background check mawukhona ukungiphundulile cha ngiphundulekele nje thank you so much dadwethu ngiyabonga
thank you so much thank you unkulunkulu uhambe nani unkulunkulu athela umusa kunomsebenzi jikelele wami